eka madam lamanene ndza mi perisa hinkwerhu a langutiseni maxelo eka madyambu ya siku ra namuntlha hi karhi hi langutisela mpfula leswaku yi ya mahlweni loko hi langutisela ya xikarhi ka tiko hi xaxamela ku yisa le dzongeni xikan'we na le vuxeni ra mpimo wa 38% kambe ku ri na ndhawu tin'wana leyi nga na mpimo wa 68% hi kombela vanhu mi tilemukisa kambe loko hi langutisele ri hlangutini ku ri na nkungwa lowu nga ta wu ri kona hi kombela vanhu hinkwavo mi tilemukise hi ndhawini teto kambe loko hi langutisa siku ra mundzuku ku ri na mapapa le vupela dyambu bya tiko nkungwa wu ri kona le ri hlangutini ra le vupela dyambu ni mixo hi kombela vanhu mi swi tekela nhlokweni kambe mpfula yi karhi yi angarhela exikarhi ka tiko ri na mpimo wa 68% kambe ku ri na nkungwa leri hlangutini ra le dzongeni xikan'we ku yisa le avuxeni hi kombela vanhu hinkwavo mi tilemukise hi ndhawini teto kambe loko hi langutisa swilemukiso swa madyambu lama ku ri na mpfula ya tilo leri nga ta ri karhi ri dzinda swinene henhleni ka swifundzhe leswi hi kombela vanhu hinkwavo mi swi tekela enhlokweni kambe loko hi langutisa siku ra mundzuku mpfula yi karhi yi ya mahlweni yi ri na tilo leri nga ta ri karhi dzinda swinene swifundzheni leswiyani hi kombela vanhu hinkwavo mi swi tekela enhlokweni kambe loko hi langutisa maxelo kumbexana hi langutisa siku ra mundzuku ku ri na ritshwa leri nga ta ri kona le vupela dyambu bya tiko hi kombela vanhu hinkwavo ehenhleni ka xifundzha leya xa Northern Cape mi tihlayisa endhawini teto kambe maxelo ku ya xifundza eGauteng ku ri na mapapa ehenhleni ka xifundzha lexiya kambe mpfula yi ri kona Vereeniging yi ri ka 23 Johannesburg 23 loko hi fika Pretoria yi ri ka 26 wa ti-degree a fikeni kona Limpopo ku ri na mpfula ehenhleni ka xifundzha lexi xa nkwaxi kambe karhi ku fumela Lephalale yi ri ka 26 wa ti-degree loko hi langutisa Polokwane yi ri ka 24 kambe Giyani na yona yi ri ka 30 wa ti-degree loko hi ya fika kona Mpumalanga ku ri na mpfula ehenhleni ka xifundzha lexi xa kambe Skukuza karhi ku fumela 32 wa ti-degree Lydenburg 27 Middelburg na yona yi ri ka 24 wa ti-degree loko hi fika KwaZulu-Natal ku ri na mpfula ehenhleni ka xifundzha lexi xa kambe karhi ku fumela Vryheid yi ri ka 28 wa degree Durban yona yi ri ka 27 wa ti-degree mpfula yi angarhela Eastern Cape yi karhi ku fumela Mthatha 27 wa degree kambe Makhanda na yona yi ri ka 29 wa ti-degree loko hi fika Western Cape ku ri na mapapa ehenhleni ka xifundzha lexiya kambe karhi ku yisa Beaufort West yi ri ka 34 wa degree Mossel Bay 25 loko hi fika Cape Town yi karhi ku fumela ka 31 wa ti-degree kambe Northern Cape nakona ku ri na mpfula leyi a vuxeni bya xifundzha Upington yi karhi ku yisa 38 wa degree Sutherland yona yi ri ka 31 wa ti-degree loko hi fika Free State ku ri na mpfula ehenhleni ka xifundzha lexiya hinkwaxo kambe karhi ku fumela loko hi langutisa Bloemfontein yi ri ka 28 wa degree Sasolburg na yona yi ri ka 25 wa ti-degree a Free State ku ri na mpfula ehenhleni ka xifundzha lexiya hinkwaxo kambe Taung yi karhi ku fumela ka 29 wa degree Mahikeng 28 loko hi fika Rustenburg yona yi ri ka 28 wa ti-degree ka vulangu ra mina ri helela kwalano a ku ri maxelo hlayisekani.